yonke into ebesiyenzileyo kude kusotsho ngoku besisebenzisa le nto kuthiwa yi-Cartesian coordinates. I-Cartesian coordinates ke mhlawumbi abanye benu bengekayiqapheli ngenxa yento yoba bengekayitsho uba sisebenzisa i-Cartesian coordinates. Sisebenzisa zona i-Cartesian coordinates zine-y axis ogqiba kwazo zibe ne-x axis ke. Cartesian coordinates ziyakwazi ke ngoku ziba in 2-dimensional okanye 3. I-dimension zidibene no-x no-y ke ngoku. Basifuna ukucacisa i-point apha kwesi 2-dimensional space ndizafana ndichaze ngokuba fana ndihambe kanganani kwi-x direction ne-y direction. Mhlawumbi sine-point phayana kulaa ndawo ibonayo. Uba ndifuna ufika kulaa ndawo ke ngoku fanele ndenze njani? Mhlawumbi laa point ngu-point 3-4 masahambe three units, sihamba 3 units kweli cala le-x axis siyofika kulaa point, sinike 1, 2, 3, 4 units kuyotsho kulaa point. Ke ngoku sayibiza u-x coordinate leyo y coordinate and x axis ne-y axis. Laa point ngoku ngu-3, 4. Ibhalwa kanjeyana ke ngoku apho u-3 zi-x umga oyimuvayo kwicala lika-x, u-4 ngumga ohambayo kwi-y axis ke ngoku 0.34 ibekwa kanjalo ke ngoku. Okanye ke ngoku into ebesinoyenza ngoku mhlawumbi sinoyibhala ngezinye ii-coordinates mhlawumbi apho sizawubhala i-radius yethu. Sibhale radius ne-angle ezinto kuthiwa zizibizwa zi-polar coordinates. Sizoqale phayana kulaa ndawo i-x ne-y axis zidibanayo sebizwe laa point ku-0. Sisuke phantsi ayibhalwa ngumbala oluhlaza sinyuke siqale phaa sinyuke siyotsho kulaa point ngu-point 3-4. Sizayibonakalisa kanjani nge-polar coordinates ke ngoku? Sizayibiza laa mgca ugreen ubude bayo o-r. Ugqiba kwethu ngoku sawudile x axis yethu ngoku i-zero angle iqala phayana angle yethu ka-0. Sawuqala ngokubala ngoku i-angle yethu unyusa apha. Uza sicacisa ngoku i-direction uba ihamba ngoluphi uhlobo. Le angle yethu ngoku le iqalisa apha ku-x axis kwenyuka yotsho ku-r sabiza u-theta. I-angle yethu u-theta ke liyana. Point theta ke ngoku liyana. Ke ngoku laa ndawo uyibona ngu-r wethu masibhale u-r ke ngoku laa mgca uhlaza uyotsho kulaa point u-3, 4. Singakwazi ke ngoku uyibonakalisa njengoba sibonisile ubonakalise u-point 3-4 ngoba ngu-x y ubhala ngolwaa hlobo x y sinoyibhala nge-polar coordinates xa sizibiza sibhale ngehlobo elifanayo ndizayibhala ngumbala ongafaniyo obomvu ya ngu-r theta. Iyafana ke nale nto ka-x y u-r ubonakalisa uba unkulunganani ubude radius u-theta i-angle ngokuba fanele uhambi kangakanani usuka kwi-x axis wenyuke yosho kwi-radius. Masenze ngoku siyenze mhlawumbi singayenza ngohlobo lwe-Pythagoras undibonisa. Uzawubona ngokuba sine-right angle triangle okanye laa nxa ntathu phayana sawizoba obu bude andithi ngu-3 ubude balaa mgca ngu-3 unyuka ngu-y ngu-y ke lwana y ngu-4 wabude phayana. Xa sisebenzisa i-Pythagoras theorem ke ngoku andithi sawuthi 3² + 4² uzasinika u-r squared masiyibhale 3² + 4² uzasinika u-r squared. Xa siqoqosha ngoku ngu-9 + 16 uzasinika u-r squared. Ntoni u-9 udityaniswe no-16? 25. R squared ngu-25. U-r ke ngoku uzawuba ntoni? 5. R is equal to 5. Siyazi ke ngoku ubude ba-r ngu-5, ubukhulu baka-r ngu-5, buka-r ngu-5. Ngoku sidinga ufumana laa angle u-theta bayintoni ngoku singazintoni sazi u-opposite kunye ne-adjacent ayindithi u-3 no-4 xa sijonge la angle phayana asisenze le rule so kathowa uzasinceda ngoku xa sizawumfumanisa le angle ka-theta yintoni esinayo sine-adjacent ne-opposite sinamacala amabini kuphela opposite kula angle u-theta adjacent kula angle ka-theta u-3 yeyiphi ngoku kwezi trig functions no-opposite no-adjacent kula so kathowa ewe unyanisile ngula o nala a kula tangent u-tangent tangent theta is equal to opposite ngu-4 ayindithi 4 over adjacent ngu-3 adjacent ku-theta iyaba ngula 3 tangent theta ngu-4 over 3 kodwa sizame ufumanisa la angle ka-theta sizayifumanisa kanjani ngoku sizawuthi engoku arc tangent engoku safumana i-inverse yamacala omabini masiyibhale ndiza kubona sizawenza ibhala njani sizawuthi arc 10 xa siyibhala engoku le nto le sizawuthi arc 10 of theta arc 10 sibhala kanjalo xa sifumana i-inverse ka-theta sizame ufumanisa u-theta arc 10 of 10 theta no arc 10 ka 4 over 3 loo nto ngu arc 10 ka 10 theta uzawufana no theta ungu theta ufumana inverse ka 10 theta arc 10 theta u theta izawu ngu arc 10 4 over 3 ke ngoku kwelaa cala lasekunene arc 10 4 over 3 elinye ihlobo ombhala ngalo arc 10 mhlawumbi unayibona kwi-calculator kukubhala ngu-10 inverse mhlawumbi abanye benu izanibhidisa loo nto mna ndingumntu othandayo ke ubhala u-arc 10 ndingabhali u-10 inverse nxa ithanda ubhidisa abanye abafundi loo nto kodwa kuyafana ubuya ithanda u-10 inverse akho ngxaki masizame ngokufumana impendulo ka-arc 10 4 over 3 ke ngoku yintoni leyo elona ihlobo libhetere ufumanisa ukufumanisa nge-calculator wayintoni u-arc 10 4 over 3 ii-calculator zenu ke masizikhupheni nantsi yam i-calculator ndifuna ke make ndifuna kuvele la arc 10 phana niyibona uyacofa ngoku make ndinibonise ndifunanko uyambo la 10 inverse ndacofa second function 10 function 10 inverse kube no 4 over 3 ke ngoku 4 over 3 safumana bani i-calculator yam seyiku-degrees faqiniseke seyiku-degrees ke 53.13 i-angle yethu u-theta yaba ngubani 53.13 degrees anso ke sibhale pha phantsi la point engoku siyibona kelihle nge-polar coordinates ngoba sibhala ngu-r theta u-r wethu wangu-5 u-theta wethu ngu-53.13 u-r wethu wangu-5 no-theta wethu wangu-53.13 masibhale xa sibhale coordinates sayibhala ngu-5 sithi comma 53.13 la point engoku 3 4 ubonakaliswa ngezo hlobo ezimbini polar coordinates okanye cartesian coordinates cartesian sibhala ngu-3 over 4 3.4 la angle yethu la 53.13 sifumene ke sifumene uba uyifumana kanjani la point u-3 4 nge-polar coordinates oba bude bakho ngulamca u-green i-radius yethu ke leyo masenze omnye umzekelo mhlawumbi kwenze niyibone nayibona ngcono mhlawumbi xa ndisendiwenza masizobe ii-axis zethu i-y axis ne-x axis sithi sizawume ufumana ipoint engu-x y mhlawumbi sayiboka sayibeka phaa phezulu bhala umbala ohlaza nantso ke phaa ngu-x y ke loo point ngu-x andithi ku-x axis no-y kwi-y axis sizayijika kanjani le nto ngoku sibhale ngehlobo le-polar coordinates ku-r theta sakwenza lento besidubo yenza ngonguke phayana lena besiyenza ngaphezulu salibisa ecala u-r bengu-theta wethu ke lwa saba ngu-x andithi iza ngu-y lwana bengu-x ke ngoku lo sizawuthi xa senza i-pythagoras theorem sino x squared plus y squared is equal to r squared masiyibhale phantsi i-pythagoras theorem x squared plus y squared izanika u-r squared senza i-pythagoras theorem pythagorean theorem u-tangent ka-theta engu kubani tangent theta kubani ngu-y sasenza u-toa endithi ngu-toa irule esisenzayo ngu-oa siba ngu-opposite ibe ngu-y over x adjacent yethu bengoleyo yiloo nto qha uyidingayo ke phayana tangent theta is equal to y over x ke ngoku singambonisa njani u-y ngehlobo lika-r no-theta basithi mhlawumbi sino-r no-x no-r no-theta singambonakalisa kanjani eli cala lika-y siqaphele ntoni ubudlelwane phakathi ko-r no-theta kule lonxantathu masenze ke ngoku u-r wethu andithi samazi hypotenuse u-y wethu yi-opposite u-x abe yi-adjacent masibhale ke ngoku lobudlelwane so katoa ngaphinde u-opposite andithi lo bengu-hypotenuse yethu leyo yeyipheni u-opposite no-hypotenuse ngusine of theta sine of theta uzawuba ngubani ngu-y over r andithi opposite ngu-y i-hypotenuse ngu-r ke ngoku hypotenuse yethu ibe ngu-r xa sengoku siyibala ngoku u-y wethu sawuphetha sifumana u-y ngu-r sine theta ke ngoku y is equal to r sine theta masenze ngoku enye ihlobo uba sifuna ubhala u-x ngehlobo lika-r no-theta ngoku sifuna ufumana ubudlelwana phakathi kuzo zombini sayibhala njani lento u-r wethu no-theta masithi ngoku sakhangela adjacent no-hypotenuse ka-theta mos andithi sazi adjacent u-x u-r hypotenuse bhala u-cos theta ugqiba kwethu engoku xa sibhala adjacent ngu-x hypotenuse yethu ngu-r ugqiba kwethu engoku u-x wethu uzawuba ntoni x is equal to r cos theta r cosine theta xa unayo ngoku le formula nalena iformula sifumana zombini kusokatoa nale ugqibela sisebenzise usokatoa ezi equations zintathu ke ngoku ndikubona sazibonisa ubudlelwane phakathi kwepolar ne-cartesian ipolar ne-cartesian coordinates apho ukwazi utshintsha i-cartesian equations cartesian points utshintshe ibe zii-polar coordinates ngemeba niyakwazi ke ngoku uyenza loo nto ndiza ndibonisa ngoku kwividiyo elandelayo ngenxa yento yokuba kuphele ixesha okwangoku.